No one knows the secret.
Hesti, Asha Abdow, Suleiman, Onogulu Penisa, Rahma K, Musiki, Mohamed Karama, Karama Studio, London, UK.
Halkee waa la iga gaaray, halkee waa la iga gaaray.